Musanzwe muri abashakashatsi muri kahise ku Burundi kubo muri ico cibutso mwavyakiriye gute?
Twavyakiriye nabi cyane. Twavyakiriye nabi kuko biratwereka yuko hari abantu bakinyegewe n'ubujuju ukutamenya akahise kacu cyane cyane ku ngwano ya Rwagasore. Bakinyegewe n'urwango kuko hajya n'urwango, bakinyegewe n'inyigisho zatanzwe kuva kera z'ukwanka abo bose baba bashaka ineza y'Urundi. Kuko abagandaguye Rwagasore mu gitabo duheruka gusoma muri iyi minsi ku bushakashatsi Umubiligi yakoze, icyo gitabo kirerekana cyane neza yuko abamugandaguye bakoreshejwe n'Ababiligi. Rero kubona uwiguze u Burundi basambura inyu ishusho yiwe biratwereka ko kuko Abarundi batari bake bataratahura neza ibyo Burundi. Ni ibintu bibabaje kandi noneho si n'ubwa mbere bibaye, kuko dufatiye na politique uko yagiye iragenda kuva Rwagasore yagandaguwe, birerekana koko ko inyigisho ziwe, intumbero ya politique yo gutunganya iby'igihugu yari yashatse gushyira imbere, Abarundi batari bake na cyane cyane mu batwaye atana bamwe bakurikije koko izo nyigisho. Ahari nibaza ko ababaye rwose, kuko dufatiye ku byakiye biba aho agandaguriwe harabaye ingwano mu mugambwe y'Iprona. Uwo mugambwe y'Iprona icatumye ushingwa kwari kugira ngo abawugiyemwo bafashanye barondere kwikukira. Iyo ni ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri kwari kugira ngo ivyabaye mu Rwanda muri 59 bitoba i Burundi. Vyasaba rero yuko abawugiyemwo bigishwa ko bategerezwa gukorana hamwe, kandi uko bagiye kwiyamamaza mu gihugu bavugira u Burundi n'Abarundi babikoreye hamwe. Icya gatatu mu ntumbero yashize imbere iby'iterambere, niwe yatanguje iby'amakoperative, ni ukuvuga Abarundi baje hamwe biyungunganye bashobore gutera imbere, bashobore kudandaza, kuko abadandaza ku bukoloni cyari igihugu cy'Ububirigi n'abandi badandaza b'Ababirigi nyene b'Abagereki, abo nibo bakuru bari mu budandaza i Burundi. Rero iyo ntumbero izo ntumbero uko ari zitatu abazikomeje mu kwiyamamaza ntawe uyigeze avangura ngo hari abahutu hari abatutsi, oya, ibyo ntibyarimo. Dufatiye no kuri iyo ntumbero y'ubwoko baciye bakomeza mu nyuma, abantu ba mbere bakuru muri Iprona barimo bose hari abaganwa, hari Rwagasore yari umwana w'umwami, hari umuhirwa umukwe w'umwami hariyo nabandi baganwa bandenza ko nabandi hari y'abatutsi abatutsi yaba bahima yaba abanyaruguru nkuko byari biri muri icyo gihe barimo ufashe tadesi gihe umunsi ufate ntiruhama ufate banku muhari ufate nabandi batari bake bafashije koko rwa gasore nugu ariwe yari president wa mbere wa Iprona ufate mirerekano ufate ngenda ndumwe ufate siniremera ufate benyuje nabandi batari bake muri ico gihe bitwa abahutu bose barakoranye bariganzura koko umukoloni nikimenyamenya nuko umuzungu yashinze umugambwe w'amacakubiri witwa Pepe yari yahuye aho rwa gasore n'abagenzi biwe batahukanye insinzi naho muri assemble ya mbere hari imigambwe ibiri hariyo Iprona na Pepe murumva rero yuko muri ico gihe ibyo vyamoko muri Iprona nta vyari bihari ariko vyagiye kuza aho rwa gasore agandaguriwe aha niho rero nshiraho ikibazo nyamukuru kuri abo bakoranye na rwa gasore muri abo novugamwo abantu babiri cyane cyane bagerageje ko ya ntumbero ya rwa gasore batoyita bakayigarukana novuga wari premier ministre ngenda ndumwe Pierre n'uwari umukuru wa Iprona Bamina Joseph uyo Bamina Joseph turavye ibi bavuga vyamoko nawe yari umuntu ariko nticabujije yuko nka mirerekano ashavura ko atariwe batoye agatangura kuvuga ati ntibamutoye kuko ari umuhutu kandi umuprezidant yahagiye nawe yari umuhutu ariko murazi uko bica bigenda baca batangura kuvuga ngo ni igikoresho cy'abatutsi ariko urabona yuko umugera w'amacakubiri utanguriye ngaho kuko abanyagihugu bobo bari batoye kutaba mu Rwanda rero nkuko babivuga abantu bize nabi bize kudakunda igihugu nibo bacha bazana rero ayo macakubiri yose twakiyemo muri imyaka byitwa ngo twarikukiye ahandi bononye izina n'intumbero ya politique ya rwa gasore ni iyo myaka yose hagiyemo ubwicanyi hagiyemo ayandi macakubiri ahagaze ku ntara ahagaze ku miryango abahima abanyaruguru abahutu ivyo vyose vyarakurikiye bitwereka rero yuko rwa gasore yasambuwe kuva kera abo bashize hasi ikibutsu ciwe barerekanye yuko koko ivyabibwe muri iyo myaka muri 60 n'ubu biracyahari ahandi byaserutse rwose ni ku ntwaro yabagaza kunwaro yabagaza harigeze agitangura gutwara barakoresheje izina rya rwa gasore nkuko bama bakoresha izina rya rwa gasore mugabo ntibakurikize ibyo rwa gasore yaturaze harigeze kuba ingorane mumuhari Gerer cyane cyane muri commission y'abanyeshure haba kuri muri kaminuza canke mu mashure yisumbuye. Iyo ngorane yavutse yaciyituma mbagaza fata ingingo yo gufuta ishusho ya Rwagasore yo gufuta ivyumviro vya Rwagasore. Si ntituzi uko yashaka kugira ivyiwe bwite ariko icababaje nuko ijya muzole bamushinguyemo ntibasubiriye kuja kumwibuka hageze umunsi wo kumwibuka tariki 13 gitugutu. Ibyo byarerekanye yuko koko no mu bategetsi hari abatatahura koko icari cyo koko kwikukira ingwano Rwagasore n'abagenzi bibo bakoze ntibayiha agaciro nyako kandi nico gituma tuguma turi muri izi ngorane zidahera. Aho rero hamwe bashira amafoto mu biro vya leta hose Rwagasore baramukuye n'ivyo vyari bibabaje cane. Novuga ni ikindi cankoze ko cane muri ico gihe nari kwiga specialisation ariko hari cabaye kuko hariho club ya football nakinyemo nkiri muto kandi nabaye umumenyereza wayo imbere yo gusubira kwiga yitwa Prince Louis Football Club. Erega muri leta barasavye yuko izina tutasubira kurikoresha. Iryo zina bararifuta iyo ekipe bayita Etoile du Nil ariko abari bafise umutima kuri Rwagasore twarababaye cyane. Iyo ekipe yasubiye kugaruka kuri Buyoya kukaho iyo myaka yose bagaza ari ku butegetsi ntiyasubiye kuvugwa. Murumva yuko sinzi ko yoba ari urwango rwari ruhari canke ibindi n'ukuri n'ibintu yobaje kandi bitangaje kubona intwaro ishika kushika hiyo habari hari ikintu tutarashobora gutahura ariko byiza twogerageza gutohoza tukamenya igituma Rwagasore ari intambamye kuri bamwe.
Mugereranije kuba muri ico cibutso baherutse no gufuta ikibuga c'umupira w'amaguru citwa Stade Prince Louis Rwagasore mu Bujumbura naco baragikora kwiryo zina bacita Stade Intwari. Murabona ko babigomba gusa n'ivyo kuri bagaza
nico kimwe ni ntumbero imwe ariko kumenya ati bihagaze kuri politique bihagaze kuri kurwango cyane bihagaze kuri byose kuko muri ico gihe cyabagaza umuntu yaribaza ati kumbure si vya bindi zangwano zaba z'amahima n'abarganwa kumbure si ukubona ko izina rya Rwagasore likimuruta bagaza cyane n'ivyo byose biri hamwe biragoye gutahura kuko intumbero ya Rwagasore uyizi simbo ningene umuntu yo yirwanya koko udashaka kugwanya igihugu udashaka kugisubiza mu bukoloni bwo bushaka iki koko ibyabaye rero ubutegetsi bwa CNDD FDD bwiganjije bwonyene kuva novuga 2010-2015 navyo nyene bifise ishusho nk'ibyo byabaye kuri bagaza ntanguriye ku izina Prince Rwigema Football twaruhiye kurireka kuko baratugwanije bose n'imbere ya CNDD FDD baratugwanije abatwara federation muri ico gihe gutebaho tuyihagarika iyo rero stade yitwa Prince Louis Stade Prince Louis Rwagasore bayisubirije intwari akabare intwari z'umugambwe aho hari ikibazo kinini cyane ni gute intwari z'umugambwe zishobora kuruta intwari y'igihugu zishobora kuruta umutabazi w'igihugu nuko iyo tukurikije ibyo by'amoko n'ibindi ko hariho abatari bake bakibikurikira iyo bashiraho nk'izina yabihome ko benshi bamufata ko ari umuhutu yafashije mwezi gisabo ariko twebwe twagize ubushakashatsi turabona ati n'umurundi yiguze igihugu kuko yaritanze kugira ngo umwami abeho no kuvuga igihugu kibeho iyo bafata iyo zina bihometse koko yoba ari umuhutu bakarishiraho nari gukoma amashi kuko uyo yiguze igihugu ushatse wa gasore bakamushira handi ari kuyigize igihugu ubwa mbere ni bihome kuko yari mu bagwanije abazungu bashaka kudushyira mu buja biratuma yuko Uburundi buja muri negotiation mu biganiro hagati y'umwami w'u Burundi na n'abadagi bashaka kudushyira mu buja nabo bari bagize abaja babo Maconco na Kirima aho byari kumvikana ukurikije akahise kacu n'intumbero twotegerezwa gufata kubahiriza u Burundi ariko gushiraho izina y'intwari y'umugambwe haba hari ikibazo kinini cyane mukungene abantu batahura kurongora igihugu rero ibi byabaye ntibintangaje turavye ivyo byose byagiye biraba muri iyo miriyo myaka kuko ntabigishijwe ugukunda igihugu ukucigura ntabigishijwe vision ya Rwagasore ngo bayimenye bayitahure
n'icyo tumakunda ishize
n'ibyo kunda yuko ikibutso bagiha agaciro ivyo rero dukebure abatwaye n'abatwara ubu ko bogaruka koko ku ntumbero kuri vision y'umuntu yiguze igihugu yagiye muri politique agwanya abazungu yari gushobora gukorana nabo aremeraja kumwe n'abakiri bato kandi yari umuhungu w'umwami yarazi yuko ashobora gupfa yaratwiguze koko rero barakwiye kumuha agaciro kiwe kuko na gakiro k'igihugu. Ivyo nivyo no vuga kuri iki kibazo bamenye ko ari kintu kibabaje cyane ku bantu bakunda igihugu cy'u Burundi, ku bantu bakunda yuko yantumbe za ntumbero zitatu navuze kuguma turabarundi byashize imbere ushira hamwe mu iterambere no kunywanisha abarundi bose. Ibyo bintu ni ibintu bikomeye cyane twoba dukwiye kurahura tukavyubakirako. Abubakiye kuri ku macakubiri muri iyo myaka yose byitwa ngo twikukiye bamenye ko bari ko barakora iragi ry'abakoloni, kuko abakoloni politiki yabo ni divide et impera. Rero wewe ugiye gukorera ubuhutu cyangwa ugiye gukorera ubututsi, menya yuko utandukanye bose na Rwagasore. Icyibutso ciwe wakimenye jana. Menya yuko iyo nzira Rwagasore ngenda ndumwe abo bose bakoranye nabo mu ntango niyo ntumbero bashize imbere. Ni kubera iki twihaye uburenganzira bwo kutayikurikiza ariyo yatuzaniye kwikukira? Ni kubera iki twemera gukurikira inzira tuzi yuko ari iy'abakoloni, ntitubone yuko bituma tutava mu bukoloni? Ni ukubakibura rero abo bose bari muri izo nzira. Ingwano y'ubuhutu n'ubututsi twarayigize, twarashyitse ku masezerano y'i Arusha y'ukunywanisha abarundi, nazo twarayisambuye. Kubera iki tuyigaruka ko? Niba koko twifuza igihugu nyacu, nitugaruke kuri iyo nzira. N'ayahandi n'ubundi bwicanyi n'ukundi kwangazwa bizogumaho. Ni iryo jambo noshikiriza abaza kutwumva bose, kugira koko babone ko hageze
mbenone kubona mu masezerano y'Arusha. Mwari mwarumvikanye ko kwandikwa kahise ku Burundi kakaba kamwe kugira abarundi bose bakire ibintu bimwe bemera, kuko biragaragara neza yuko sijyambere basambuye icibuto cha Rwagasore baregeze gusambura nimba ntihenze mu ntara ya Gitega mu myaka iheze. Biragaragara ko ho bahari abatamwemera nko nk'incungu y'ukwikukira, ngira bikava kuri uko kuntu inyigisho z'akahise zitagenda zirabazamwe bivanye nuko umwe wese intumbero afise nishashaka gushikako kahise bakagishwako. Mbe ntimubona ko iyo kahise ku Burundi kandi kwaco kimwe n'abahinga ataho gahengamiye byari gufasha ko abarundi bashobora kugira ibyo bemera bimwe bya muri kahise bigatuma n'ukunywana bica byoroha?
Ego cyane ico ni kibazo gihambaye rwose, kuko aho tuviriye mu gushyira ku mukono ku masezerano y'Arusha, ibyo byose twaragerageje ko byoja mu ngiro. Si ibyo gusa, kuko hariho n'ibijanye ni byo bita mu gifaransa justice transitionnelle, byari kuba imbere y'uko n'amatora aba. Ariko kubona byaratevye byatumye abantu baguma baserura ibibabaje ubwicanyi bwahabaye n'ibindi. Kumenya kahise ni ikintu gihambaye cyane. Navuye nahagaritse politiki mu 2004 mbonye yuko n'amasezerano y'Arusha atariko arashigwa mu ngiro uko twavyumvikanye. Yabona ni hari ikintu tutakoze ko gituma abantu baguma bari muri iyo ngwano, muri izo ngwano zidahera z'amacakubiri. Njani ha rero intumbero yo kugira gutohoza koko kuri kahise ku Burundi. Narabigejeje kure kure cyane, ndanatangura no kuvigisha. Nerekana hanini ingene akahise kacu kasambuwe. Ubu ntitukimenya uko intwaro za kera ku bami zatwara kandi zatwara neza. Kubona igihugu bavuga ko ntare rushatsi yo bari mu binjana bya 14 15 ni kuvuga abazungu bashitse u Burundi bumaze ibinjana 4-5 kwiyumvira rero ati mbega icyari inguvu bari bafise yukubaka igihugu zavuye aho urashobora kubimenya ubitohoje neza. Umuzungu aje aradusambura, arasambura inzego, arasambura ukwemera kw'abarundi, azana ukundi ahantu hari Imana imwe, hari ukwemera kumwe mu Barundi, hari ururimi rumwe, azana amadini tutagishobora no guharura ubu. Nibindi byose yasambuye, ariko ahanini yadusambuye mu mitwe, yadusambuye kutiyumvira kwacu. Kuko abo akera bacu biyumvira kwabo byava mu mitwe yabo. Si umunyamahanga yaje kubabwira ati muratunganya ubwami gutya, ingorane mwaronse muze muzikora uku. Oya, nibo bonyene batora inyishu. Intangagaciro zari zihari, iyo tushobora kuza turazigendera ko n'ubu tukira mugabo imitwe yacu yarasambuze. Rero twarasabye yuko hobwa koko gusubiramo kumenya kahise, kumenya amateka y'u Burundi, kugira ngo dutahure bwa mbere hama tubone ukuri ku Burundi. Ariko byarananiranye. Ibyo biri muri protokole ya mbere, ariyo protokole yo kugira ngo abarundi basubire hamwe, kandi iri mu byo ijya komisiyo y'ukuri no gusubiza hamwe severe yategerezwa gukora. Ariko ntibirakorwa gushikura. Ibyo bakora n'ibindi bidahumuriza kandi bidashika, bitazoshika kukumvikanisha abarundi. Naha anu gukebura abari ku butegetsi no gukebura abatari ku butegetsi barwanya ubutegetsi, nukuri yaba mwese mwovugira hamwe mu gushaka ukuri byoba byiza. Muri iyi minsi hari abakiri bato babimbarije mubona igisha, ndababyireke. Uwiyita umuhutu niyakubwira uko yababaye urabyemera, nukuri kuko ari kavuga ibyamushikiye. Niba uwiyita umututsi akubwira uko yababaye urabyemera nukuri kwiwe kuvyo yabonye cyangwa kuvyamukoze uko kuri ugushize hamwe niko kuri ku Burundi ikitarukuri gikenera gutohozwa kurusha ni abatumye ibyo biba iyo rero umuntu atanguye kuvuga ati ni banaka babikoze yigiriye amatohoza yagize ico bita mu gifaransa globalisation ntabwicanyi buba butumwe numurwi wabantu bose nibibaho tire uko kuri kundi twagushize mu minwe yabishoboye twari twasavye yuko haba commission internationale d'enquête ibyo nivyo abatari bake mu bategetsi banse kuko bashaka gukomeza bakamisha ibinyoma turazi twese yuko kandi nivyo twaravyanditse mu masezerano y'Arusha hariho abarundi bishwe kuko abandi babita abahutu hariho abarundi bishwe kuko abandi babita abatutsi ivyo birazwi nta guci ruhande biko bimeze ivyo rero ntibikeneye kuvuga ngo sukuri canke nibiki utanguye kuvuga ngo sukuri no kuvuga ko ubufise izindi ntumbero muri kurarondera ukuri abababaye bumvirize andika uko bababaye kandi ntibyari binagoye ushaka kugirisha enquête wovuga uti mu Burundi tusavye ko mu miryango yose mushira ku rutonde abantu banyu boba barapfuye kubera intambara zihagaze ku bwoko bose barabazi uko ni kukuri bifate ubishyire ngaho umaze kubironka uzocubona neza uko abarundi bababaye kubera icyo kibazo cy'ubwo no kebura nka fati byabaye muri Afrika y'Epfo naho nyene ni muri Afrika niho hatanguriye icyo bita commission vérité réconciliation byabaye hagati y'abazungu n'abirabure babishinze Desmond Tutu arashyiraho commission y'abantu bari bakomeye barakora koko barakoze neza cyane naragize amahirwe yo gusoma igitabo cerekana ibyo bakoze naho nuwo yacanditse yavuga ati twaragerageje ariko ntitwashitse neza kuvyo twifuza kuko hariho nk'abakuru b'imigambwe bakora mu migambwe batatwitabye ariko nomenyesha ko hariho ikintu cankoze ku mutima ko Desmond Tutu ari karabaza Madame Winnie Mandela kuko bari bavuze yuko ekipe ya football yiwe yafasha hoba hari umwana batoteje bamwita ikintu cy'abazungu byari biteye agahinda ko Desmond Tutu yaramushize ahantu aramusaba ati dukeneye kuri turazi ico wamariye iki gihugu muri ingwano twarimo ibyo nta uzobikukura ariko kugira tuve muri izindyane zigumaho twifuza kumenya ukuri kuri byose kuko hari hababaye bakeneye guhozwa yaramaze igihe kinini anana anana arateba arabivuga kandi nawe muco yanditse mu nyuma yavuze ati kijya gihe narababaye kuko ntibampaye agaciro ukungene nitanze muri ingwano tariko mu nyuma narabitahuye kuko najewe naciye duka ku mutima ibyo byaramuze ku mutima cyane uvuga nti yaba barundi bo shobora cyane cyane mu bategetsi bo shobora gusoma ibyo bitabo bakabona uko byagenze mu bindi bihugu bikaba karorero iwacu byodukiza cyane nicyo gituma ngo bavuga nti kumenya kahise byotsubira kutwubaka neza ariko kudoma kurutoka ati banaka nibo bishe bagafatira mu kivunga turazi uko bigenda mu Burundi abahutu babarishe abatutsi barishe abanyamururi batwaye nabi abanyamurambye baraka uko ni kutumeze mu Burundi mbe bizoherera byari nk'abantu bamenya ko ikosa ryemanga umuntu ntitukiri muri vya kera bavuga ati umuryambwa bumwe gatukisha umuryango oya ubu ikosa ni ry'umuntu ikosa si ry'abantu
nk'ibi utugarutse kuri ibyo kubyibutso babomoye hamwe leta yo kwitandukanya n'ababikoze kugira yitandukanye n'ababikoze yokora iki nko ubu
icya mbere icyo kibutso no gusubira gucubaka akabore na yuko beretse ko ababikoze bakoze amakosa ariko kimaze imisi ukwezi tanuma citayeho aho nokuri amakosa cyubashira kuri leta icya kabiri nuko niba bemera koko ko rwa gasore ari incungu y'igihugu yarwaniye kwikukira nibagarukane agaciro ki n'umutabazi gusubira kumwigisha gusubira kwerekana ico yamaze mu gihugu noneho ko twanamenye abamwishe n'igitabo casohotse kirahari ibyo bakoreye Lumumba muri Kongo ni kubera iki mu Burundi batobikora abarundi barakeneye kumenya ukuri ukuntu umwami umuhungu w'umwami ababirigi bamwishe bategerezwa kuko bamenye yuko ibi byose twagiyemo by'ubwicanyi byatanguriye ku kwica rwa gasore
navuze ko kuri bagaza bigeze gukura ifoto ya rwa gasore mu biro hari yabasore bikumuni mukuru igihugu mbego no munsi yobi ki hari ifoto rwa gasore mu mama
sindabizi kuko ubusindi Burundi mugabo tubonye amasanamu nta foto ya rwa gasore mpora mbona sinzi umuntu yotohoza hasi no vuga binini kuko nta nkuru ndabifise ko ariko ni kibazo umuntu yobaza niho wocu nabona koko agaciro baha uwiguze igihugu akaturonkera ukwikukira ikindi naco ni mvuze kwigisha ibya rwa gasore sinze ko abantu bakiri mu maca kubiri boshobora kubyigisha ibyo bagora kuko intumbero ya rwa gasore ni intumbero y'abarundi si intumbero y'ubuhutu cyangwa ubututsi cyangwa ubuganwa ni intumbero y'abarundi rero iyo ntumbero igarutse kuko rwa gasore azobagarutse kubijanye no kwicara kwa gasore hari umushakashatsi w'umubirigi yatohoje koko aratera aratera barabona uruhara rw'ababirigi batwara muri ico gihe muri 1631 mu Burundi nibo bafashije bajya bakiwira urubanza kwicara kwa gasore ibi rero bitwereka ko ukwicara kwa gasore kwari ugushaka kwica igihugu cy'u Burundi kigume kiri mu buja rero twagumye turi mu buja kuko twakurikiye iyo nzira y'abakoloni rwa gasore yashaka kugwanya kandi yayigwanije n'abarundi baramufasha kuyigwanya baratsinda uwo mushakashatsi yitwa Ludo de Witt yaranditse igitabo inicara umumba niwe yacanditse tubonye ingene abanyekongo bashoboye gushikaho ababirigi basaba imbabazi ni kubera iki twebwe tutobishikako nuko tutaraha agaciro gakwiye uwatwiguze wiguze igihugu cy'u Burundi akakigwanirira ukwikukira birakwiye ko twokwikeruka kuri icyo kintu kuvyerekeye ishusho ya Rwagasore hari ikintu kibabaje cyane je carambabaje umushakashatsi w'umufaransa kazi yitwa Christine Delaurier yaranditse igitabo kandi yacanditse mu kirundi no mu gifaransa icyo gitabo ni Parole et écrit du prince Ludovico Rwagasore amajambo n'inyandiko y'umuganwa Ludovico Rwagasore yacanditse muri mu 2012 acha arashaka kugigabira amashure yisumbuye akizanye Burundi yarasabye kubonana n'umushikiranganje yarajejwe indero ariko icyo gitabo ntibacyakiriye barabyanse baramwangiye ati muri 12 nyine twarahuye arabinyiganira ntabwo ndamubwira nti je ico gitabo ndagishaka cyane guko nari ntanguye kwigisha akahise kuba kiri bato babishaka kiramfasha rero kwigisha intumbero ya Rwagasore n'ingwano yiwe uko yari imeze aha birerekana rwose yuko muri leta yari ihari intumbero ya Rwagasore nibayizi cyanke naho baba barayumvise bayitahura ukutariko cyanke bigishijwe ibindi bijana nuko Rwagasore yoba ari umwasi aha koko birababaje ahubwo nibikebuke bashyira imbere koko ko tumwemera ko ari incungu y'u Burundi bashira imbere kumumenyekanisha uko ari uko yarwanye nabo bari kumwe ariko abo bari kumwe bagiye kumubera kubera intambamyi abarundi bari batoye intumbero nyayo ivyo nibimenyetso byerekana koko ko agaciro ka Rwagasore kakorotse rwose